Ko tī mata te hui a te kōti taiao e pāna ki te hiahia o tētahi umanga wai no haina ki te tango wai I te puna wai o Otakiri I Whakatāne. Ko te ingoa o te umanga ko Creswell New Zealand, he umanga nā Nongfu I haina. Ko tō rātou hiahia kia tango hia te kotahi piriona rita wai I taua puna tawhito. Ka rongo te kōti taiao I ngā tāpaitanga whakaaro o Ngāti Awa me te kaunihera o te waiariki a ngā rānei. Hioi, no te rānei I takatū ake ai ngā māngai o te umanga haina nei ki mua I te kōti, ki te whakapuaki I o rātou whakaaro.
This expansion would secure the existing jobs at the plant and create many more jobs in a handy location to predominantly Māori communities where unemployment levels are among the highest in New Zealand.
Nā te kaunihera o te waiariki, te kupu whakaae, ki a Creswell, New Zealand, I te tau 2016, kia whakatū pūng o te wai hou ki te puna wai o Otakiri. Nō tērā tau, I whakaaitia ai te tono, kia whakawhānui ake taua pūng o te rā. Hioi, kua ara ake etahi ropu o te hapori ki te whakahē, hei tā rātou, ka raru nui te taiao o te hapori, kei te haere tonu te hui I tēnei wā tonu nei.